Ewana opundi nkuru mbosi mbọ mana ndị BBC bo kwuru okwu. M chọrọ ịkọwasị ọfụma. Mana tutu mee kwuo okwu a, enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Around 2005, ofu enyi nwoke Asai Dokobo ejidere ya. So mgbe m nụrụ ya ma akpọ lọya mbụ Festus Keamo. Mmemme Festus Keamo engage ka ọ gaa onwe ihe gbasara maka ya. Echi ahụ m mesịrị Festus Keamo engage. Kachie hụrụ early in the morning around 5 a.m. akara igwe m akụkọ mee n'anya ọ bụrụ one of my friends were diplomat, as a matter of fact, deputy ambassador. Ya akpọ m sị m na kedu m si ọ dị m m dịkwa oke m si ya adị m oke na ya chọrọ na ya echere m egudego m si ya mgbe nwa onye gudere m oke na ya chere m egudego m si ya mgbe nwa onye gudere m oke bye bye. Yeah, hang out. So Kachi Moshal Mbosa Anaga around 4 p.m. Maga Weba Ball na field with whom I can buy. I am as a buy na ball. Look where car one boss. Costa no more boss in San Juan. That na ball. Take a Costa bus, just Costa bus. Hey Julian on the youth corpus. The one in my head again. I'm going to have a feed, can't be the boy there. Boy, we're buying a bubble. We're not going to so. I'm not no more can have an so, how to warm? Hancha. No, a Costa bus. Now, we're going to have a neighbor. Until how good them. But how good them. Some more can have been interested in. How will them see an apostle? Broom wegawa. So mgbe ihe a mesịrị, the next day, nwanyị m akpọ that ambassador, deputy ambassador, maka na ọ wụ enyi m, all a family friend. Ya sị nwanyị m, hey, na ya gwakwara m, na ya nyere m lead, mana m dị koodu lead ya nyere m. Na anyị kwere m lead, mana m dị koodu lead ya nyere m. So nwanyị masị ka enye ụdị lead. Ya sị mba ọ ihe a ga-akọwara ya, but na mgbe ọnwụ na ọ fụrụ m na ọ jụọ m na paya nyere m lead. Lead o nyere m bụ na ịgbara m ama lekwa ihe na-eme ọ dị ka jime. Mana aghọtara m ya otu ha. Nche m ọ na-ajụ maka ọdịnala nke m. Maka mistake a mere due to my ignorance. M nọ na detention for more than 2 years. Mana a sị na m ghọtara ihe ọ na-ekwu aka egide m oge a na aka m aga mkpọrọ aha m gara detention m gara. So ihe m ji na-ekwu ihe a bụ dịka m si na-ekwu mbụ, ihe mmadụ na-amarọ ka ya. Unu na-esi anya, unu ga-afụ na Palestine nwere PLO, Palestine Liberation Organization, nke ya sara pati bụ onye isi ha. Mana emekwara nwe Hamas ụdị youth wing. Today, ya sara pati anọzi ya ọnwụgo. Mana Hamas nọ in government, dey recognized by the United Nations. Mana nsogbu ha ka kwụsapụkwu mana ahụrụ ha ze kọmpụta by the United Nations. Ihe m ji na-akwụsịrị ụlọ ihe ndị a bụ otu the struggle si na-aga ugbu a na Biafra. Kama ehi gị ga-agbafere gị bubiri ya ọdụ. Kama ehi gị ga-agbafere agbala ha gị. ye bu bi yod ay gele banya chigare jo maya di ke ay to oh no bi afra kai to ay da to kai ke se mo se bi afra o wi hai ne meta makana hai ne meta enwe ebo ke duro ay Ihe anyị ga-eme taa nkwuru mbọsị a na BBC Igbo. Anyị ga-eburu egbe niile a ndị otu anyị ndị ka ọzọ ji agbaga na South East a. Anyị ga-eburu ga na the creeks of Niger Delta. Ọ wee ebe ahụ ka ọ ga-awa ịga kwụsị. Money flow, crude oil, uwa niile amara na aya biago, aya digo serious. Ọgwụla the only area anyị ga-esi enweta Biafra, enwe ebe ọzọ. Egbe niile anyị na-agba kịta na-agbagbesi ndị be anyị, si na anyị na-achụ ndị Hausa, anyị na-achụ Fulani, anyị na-achụ Herdsmen, anyị na-eme nka, enwe ebe ọ ga-eduru anyị. Enweghị ka a ga-esi mee ka isi nweta Biafra mana ihe ma amarọ dọ bụ isi egbe ahụ a na-agba maka Biafra ọhị ma amarọ ọ maka Biafra enwe ebe anyị ji azụ aga mana ama anụ ka esi na-ekwe ka ọ dị ka ọ bụ ka e wee chọpụ gọọmenti nọ n'Imo steeti ka etinye state of emergency elu uru ọ ga-abakwara n'anyị na Biafra ihe anyị ga-eme ka anyị hapụ ihe ndị ahụ hapụ ihe niile bere n'abalị si n'ọba anwụ ka anyị refocus ọ channel all our efforts to the creeks of Niger Delta ime nke a we have to get the confidence of the people of the Niger Delta oge ndị anyị na-ekwu okwu ịbịakọta ọnụ na-ekwu okwu de facto customary government eso m na ndị wepụtara ka ha bụrụ ndị isi chairman ka m si mba ka enye ya asara edukobo enweghị onye ma ihe m jesi ka enye ya asara edukobo ọsọ awa european representative wee gaa ọnụ ka m gwal the next day him ji mee ya ọ maka the oil in Niger Delta ama m na emesịa gaa n'elu gaa n'ala ebe egwu a ga-agwa ya final bụ na Niger Delta the creek of Niger Delta ihe a na-akọ three superpowers today na-determine the economy of Nigeria Britain America China n'izizi afro Nigeria na Britain onwe ya mana America bịa mewe invest heavily na Niger Delta na crude oil exploration investment ya na-achọ karịa nke Britain ha enwe more hand upper hand na ihe gbasara Nigeria na face of Nigeria so ihe ọbụla na-emezi ha na-edictate ya because of the investment a nọkwa na n'elu ya now. With ego niile Nigeria bikọrọ from China ha na-ama mgbe a ga-akwụ ya Chinese enwekwala interest in the economy of Nigeria interest niile a kedu ebe ọ na-aga crude oil ka ha ga-eji akwụ ya crude oil investments niile emere ma America ma Britain mere ọ na crude oil sector ka ha ga-eji akwụ ya crude oil ị chọrọ ime ụwa nye gị ihe ị chọrọ ịkwụsị ya isheki ha na sọsọ isheki ya a ga-asị gị chere biko na agagakwa n'ebe ahụ ihe niile ị hụrụ ị na-agbagharị kamgbe echi ya ebie n'otu ntabi anya any moment the super powers a fụrụ na investment ha nwere Nigeria investments ha adịla shaking anaghị achọbeghị ịma onye president na onye na-awụ president ha had interested in crude oil because of their investment Only can determine the flow of oil in Kahama. I want to see the flow of oil to the Nigerian, the international community. I'm not doing it for Bulgaria. I'm not doing it for Ghana. When you have that person that determine it, it cannot happen. It cannot. When they talk about referendum, I suppose my United Nations, I suppose how the Jack can make arrange, how the Jack can acquire, who be the one. The government are begging you, how no change that? Because they have to protect their interests. Their interest is oil. Money is not ever. When the police are not here, when the army is not here, when our mission is not here, our children are not here. Let's go, sir. When one their interest is not at stake, sir, our children are not here. Nigeria, our children are not here. Because their interests are at stake. Imagine them. Emergency in the southeast. Ndia HN support okay, man, the Yoruba sefa, man, the Eba sefa, how to guys. To be the one in the southeast. When it came now, for years, the other zones, now I can't even have so long, now they be their normal life. They can have people now, 1967-70. Mbe na pota, ha galafa. Bena potani me when it comes to pagana properties in the day with a slipper and all abandoned property. Uno wana. Where the pride, the Angalani in Tibanako, Joe Mayadjo, Kehachoro, or Biafra. If the answer is yes, young Barunu, Pablaso, the only solution. And when he was up with the solution. Amamo, I can say, hey. The mothers through blackmail and propaganda and lies. Maybe no one here. I must say, some are challenge Niger Delta. Some are challenge their leaders. Man, no one. Oh, here got each other now. I got lie chazu. We don't got lie in the dubanazu. I got lie chazu. And when they major ever, I are your. I'm got your de facto government. Yeah, you are programmed so that line. Happen on Kana Potana, in Anako, where she, Onyanka. And when I'm correct, Bahata, now no one I'm cool, I'm not going nowhere. If your program goes to say Onyanka, fine, you're in the other bad room, my man, I didn't catch him. Kai Wayana, like Palestine, and we're PLO, where Hamas. No one the case when I violence. How more violence? I won't indicate say Udo the Pamma. I never put one. Man, I think I when I violence. Take this violence and channel it to the appropriate place, which is the creek of Niger Delta. We don't like a Tiaka, a Yaka. No one did a point of violence. I can say I put a violence. But I got here. Program Biafra. I started the coup, but it's very important. There's a little rules to play. Ndị a niile nọ nke mbụ aha mgbe ya adụ anọ ya akpọbatasị ha ndị otu anyị enye aka onye ọwụla enye aka akụbi ha n'ebe aha kwụsị ọyịrị na flow out a ga-enwe allocation no allocation na elekwenebe allocation si aka ndị a niile kreshia steeti ha maka ọyị steeti ndị ama fọnshọn na ọma ọrụzi ọrụ enwezi ego ndị Emias, Jake, Mams, Mama Lams, Jake, through allocation. And when can I do a Gina or through allocation? All Madaka Bazi and Gabriel and Babu. All Madaka Bazi, the national community, and one of the Unagabia poor is your poor. What him to a groom? My name was him to a Okan to a Jew where I was seeing him. A mamma, Mona, my Eguana, poor Ikiriko, and Ushima. Na 2011, onye governor of Imo State mba awo akim. Mana ya di shalona mamba. Maka na okune sere mwana ya mbe rocha sebi alaka nyele yaka nyea support. Msi na mga support ya. Mekora ya genu. Fon na yo jubi. Would you please support? And I'm here at ticket. Nazon, you are to me. So, okay, election will be done. Campaign. Then, can I put on one label? And I put Hakim Ikiri. Ikiri can I buy and buy you a court lawyer? Hakim Snatocha Sabo, Oponyo Shinobo, and Kanka. Madam Boymes, at the end of the day, through the help of God, wrote as a winner, Hakim, Urukabon. We wrote a few months. Wrote as a potashi, you know, Kutuwo London model, which one day, Melhenina, and Pony no Medoga. Ndio Katanina, and Agrea, Equere Bumba, on your only change here. Change here, who we were. Yero Fumbos. Came up at Ghana over Ghana, one supermarket. I think Maris also. Nah, so you're inside the supermarket. Ndoka Danina, I don't know. I came no in town, no, 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 supermarket. I walk all. Now, we could go no shima, it could go no shima, it could go no shima. I came no one name, supermarket, no, can't. Anakwe, street ni ne ishiye. Akibe urowa ya pota. Nele. Heko, nakore ya wegu. Yes, we have our wegu. Bagete, se ha chere. Se ha. Agwa paramona agwa. Ndika anakwe, ikirikonyo shima. Wakim nato, agwa paramona agwa. Hemdi we na turu ni ilu abu. Inya mgaru nuta. Nga agoro yo unu nagani yo. Opo unu unu ka, ajisi yo unu ajisi hapi ukiwa agana, the priest of Niger Delta, posi oye. Unu ka, hini na yo, aso pake kambwe hafu ole kare aga. Aga ako biya ke wana. Unu ka, unu ka age si ngute bi akwa. Olu mba, hamda ako kwaru negu ase, agwa kwaru muna agwa. Manunu neglete yam na gunu bua, burebe na wabu isi yo muna ye. Na kwaso havoc na southeast ha mmiri ga munu mmiri agezo ga munyo wona ma ndi no na na southeast ma ndi no na Nigeria ma ndi no na ofesi mmiri ezigbo mmiri ga munu mmiri aha na ezo na ejiketa ozo egwe unu echekwa na na ya garagara ni na eme na unu iwe na Nigeria na problem bla 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 o se tu ndini na Lagos e pata ala koshe ndini na hune mena ugwa usaka koshe o seta na le bugwa ikagwa ya dika de mini kwasara o wonu aka mina ada ma ndini na ka koshe unu ka no zune la so utako gwa ade ndia unu cheru gwa unu supporta so unu revolution na le revolution na la ndia nge utro cha orondi bogata afya oru south east gata afya even south south ta ahasu. Maka ndi ba ya maro ye. Oya kapchi na abu. Mga kukwara unu. Agwa paramona agwa. Ndewo.